satani utaka melikonyana mo gonna satani utaka melikonyana mo gonna satani sitika 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 melikonyana mo gonna satani
modimo ga wa tsona go tshela ka sengkhwehela o tshwanetse go tshela le ka le go la modimo wo satana wa seke wa inela wa rate so mo raya wa reng palama tempele go godimo dimo go setlhoeng me ro tsana teng o tirile hatse bona maengele ba modimo ba tla go tshwara Jesu wa reng satana go kwadile gatweng go wa tshwana go leka mo rena modimo wa gago la haile ka tsatsi lepe satana o manganga wa seke wa inela wa rate so moraya wa re ntshala morago re palame thaba e ya re ba tsena ko godimo ga setlhoa sa thaba satane rate so moraya a re le bakwa mme o lebekwa o tla bona magasegase magasegase a re nnawe fela ga o kawa ka mongwe le wa nkhubamela ke tla gona one Jesu wa re aikona aikona No. Satane tsamaya o bana go kwadile gatwe ga wa tshwanna go bamela morena modimo ope ha ise modimo ha go hela